mba amuru mi yefuru na television now atacho ri nega award and award a na ga ebi gi ya wuti nwa enwekwa ebi na ga o nwa bla ga ebi gi ga urere mmam enwe nwa na ebi gi
ifanyi chukwu igbacha alikalika ifu ala teda akwihu na igbacha alikalika mma ga buru ya wa award ki izuzu ezuzu ka nwere aka piri egi mburu skrutum mmeji aka m piwa gi mburu skrutum ana adighi ka mụ na ga ọ na-eto ọgbọ ịna agwa m ihe m ga-eme ifeanyị chukwu ịna agwa m ihe m ga-eme you tell me what to do. Ndị be anyị ekene m unu achọrọ m iji opọchuniti a kelee unu na awọdụ nke unu nyere m a si na-ekene onye akịdị na ka ọ gwara gwọtakwu ọzọ especially the award on the right hand side which is the Panyod award. I want to promise you guys here and now that I will deliver. Mụwa ụmụnne ha ma na-ekwe all my fans nkwa that I will deliver. The battle between me and award nke Akanni is what they call lekwentud akwamikoism. Agada dizizim. Nimezim. Don't worry, I'm there.